Yeah. やろとするよ。まるでまるでまるで何されたの飛び出すみなやつは元気のハーチームみんなを引き入れて君を見上げて
faafeta i te he eiki o ngahi eiki faafeta i te he otua o ngahi otua he o kutoronga o taihata i ni aro fa o pehe e faafeta i utoha take le hio mauloto e mo maulo amari e he fia whakoroani ma o fa u kotoha pehe e whatongia o e kouko e ni o momoi atu tahiona e i fokotu utu mai pa melamina ngahi mea kotoha pehe pe ake taki e maufono ngā ka mau muomua ka mau muimui atu ma o polikotoha ngai maanohi ne te koe pe sisu a kokoe a mau whama u e mei.
Maro pito mele, o fenga mali e koni e tuku angere va kia rea tuku, e ni paha ki i rea ko peruani, ma tātore pia pini.
Maro, patapu ke patua ma fina, tau eo fa fai gati tau tolu, o unia afio e tau rotonga. Whatapu ki e kōwana, paorahi, nō pere whakaturoro, a pere ki e reiti whakaturoro. Whatapu ki e kakawātoa, whatapu ki e ki e sola moe vulango tau tawhi. Rō nuku e vea fini, i kātoa ngai vea fini. I whea lahi o Maulau Mārie, Eko Wan, o Taitai Lerei, e tuku o Taimi, ka ke mea mai, e whea whin, ke whai e Mālāri, o kātanga e whea whkoi. E whea whin iena e toka me mua, e whea whin e whai hono teo, eu tau whawhita i kotoa pē. I me whini fōki ko e korokarama i me whini, ko ngā ko ngahi whiauhi hoi hoi fua, i te whakalauni o i me whini. O mea te e pū e eki whalanglani o me whini, o tau whiawhia mo tau whawhetai mau pē, i e taimi ko tau pē, e lau kawai o tau tonga, i a taha kua ne loto lahi, i e tau lahi eni e ne lere mai, a i polo kalama ko eni. Pea tau whiawhia ko tau pē. O kui kai ki awe o no hingoa, kau awe o tau tonga. Nio mai tau whahawe, ko no muri koe, kau tau pore pore pē o tau tonga. E hoi e o kai taitari, rato fie fia moni, e o whalamur, e pehe ke hiki kou miti koe ni, patawange tau mau a porokalama fie fia he pefin, pia u tau ilo mau be o hene eiki, e tau kau be moe eiki, e whakawhetai, pia o pefin. Hoi e i ngō pere, e pehe koe kouwana, mai funo o wau, o mau taitari fie fia koe i rato mawhana, Kuihanga Māori e Pewhini. E hata ono nō e Pewhini, tau tuku kotoa pēia i tuk wharerei i o rahi. Koi e pēo, mālo.
Mālo pito re tū. Koi tau i Polokalama e pōni e anga pēhini. O koi tau whanganoko i whakalauni fōki eni a Lua, i pōni ka oku. Ia i pē ki Polokalama Makehe, ai ko ranue ia ai tamai ki, e nau ki whakaaliali ai. O ia, ko e taimini o kuwhia maulewa ai tamai ki, e nau. Teu teu mai lewa ki nau Polokalama hoko, ka tau hoko atu, eh? Marau pito.
Yeah. Thank you. Y el esfuerzo que llevo Thank you. Y I'm so much love to give.
I'm so much love to give.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
kore atoeni kia. Iko mana monohoa, kena pia mai kumua, ki aha mota ai pia moi. Kani tenta mona koini, alam.
Oh yeah, January 9th, 2017. Thank you. Ke atu ma mou tolu. Levrema Maranga Tau, of Art.
Malo, então, tá, e mandar o passeio, tá, do Roberto do Malo, é?
Yeah. Oh,
e vai contar agora o meu pôr.
Eu vou falar para o outro, eu vou falar para o outro, Drive safe, kau ke kona, wauli,
kau kita yang kena, kau yang mau. Kau malah itu betul. Kau kita yang kei di, kau malah lah. Amen, amen, haleluya.
Thank you.